It's my house.
Zukatala, hazapa tumshanga no, zukatala, hazapa tumshanga no.
Mzwezwe, so what's your name? I said I'm just cool. Now I'm saying it's been done,
yeah. What's your name?
It's Nosipho, mshelele ulimi.
Aywa, mwa, mba mzwezwe wako, naba.
Mzwezwe is one side, one party, one side. Nokungenazo singabahlala phansi especially mazizimbi. Wow, it depends on mazizimbi noma zikini kuwena. Ake nokungenazo sokuzo sibona kwabushini.
Oh. Oh, Nosipho uzosithela indaba zayizolo.
Wena uzongiyanyisa. Engikushoyo. Imina esaphethe la. Imina isiyo.
Hayi, Nosipho. Uyimoshwe lesikhathi mina ngitshela
ifana. Awuzwa wena?
No,
and if I know we better, I will go in a shabby and young Amazon. And I said, go on, I'm not sustaining a thing.
I ask you, I'm sending in nonsense. Near Hamad, you know, go out on a sign in a new life. Poor Mila.
I'm what you have done.
So I'm sad. Walk on a sail and you are tosh out. Get out!
Oh.
Ukuthi ngifuna ukuthi u-upgrade la ngizozama ukuthi ngithole i-sponsor se-alcohol at least esizobuphatna wethu awuyini natabuyisa asikhe ngobenvele Ngicabanga ukuthi sekubekuningi okwenzekile. Noshintsho olwenzekile luningi. Sidinga isikhathi nje sokuthi sijwayele.
Hhayi, ngathi kuzomele ngisheshe ngijwayele ngoba wena nonkanyisi kumele ngumnenja la.
Oh,
mina ngizomnikeza isikhathi esikoleni. Ngidinga ama-business skills akho ukuthola ngale ndawo ngendlela. Angithi ngakufunda?
Yebo.
Bas, ngiyabonga lihle ngoba umuntu akaphindela emsebenzini.
Nosipho, ngiyathemba ukuthi ngizwe bekufaya yonke.
Bekufaya ini? Ngiyakinto kumele washo ngayo, ngiyazi ngenzayo. Ngisisele manje ukuthi ngiqambe le ndawo ngani. Papashi. Ndoda. Ngiyazi ukuthi ngiyayiqhenya ngami. Sengibusile konke ngokwethu, wonke amadlini. Engiyathembisa. Ngizolivikela ikusasa lethu. Ngizolivikela ifa lethu.